Enda, ninga zina ndifia kulima ndiza. Ndo nominatiwa kha category ya Best Tshivenda Single. Ara vha tshi khou ṱoḓa u votela, vha SMS-era kha Lima 89 to 47143. Ndi Lima 89 to 47143. Kana arali vha tshi khou ṱoḓa uri vha khou ṱoḓa vha tshi khou pfha uri vha khou ṱoḓa supporta family yoṱhe, vha nga votela na khotsi yanga kha Lima 90 to 47143. Ndi Lima 90 to 47143. Ndi khou livhuwa.